ng'ato bukore ni tich onge. Tich onge nade to ng'ato riembo ndege malo kucho.
Kata nyocho ndige.
Taka ma omera.
Wani nyino bedane.
Omere mula na.
Wani nyino bedi.
Bedwa.
Bedi.
Omera. Aja bedo kumachalo kamano.
We wakudu ni.
Gokanyo dasta gilangi.
Nang. Bedi, mheshimiwa bedi. Bedi. Omera. Kijarwa.
Ukajaru.
Ere kaka yudo tich omera.
Eh?
Ere kaka yudo tich.
Apenyo kaka yudo tich. Tich yudo yot. Apenyo mane gimosetamuka.
Mane gimosetamu. Nenyaka niwe wakal.
Mayot.
Para na gomboru wako koti.
Kare mome uleo ka. Mome uleo village ka.
Ara mboru wako koti. Kata long no pare na gombo.
Tich yudo yot omera.
Ndiyeri.
Tokare okikunu waka kiyude.
Tich. Wona omera. Teach the office.
Mm. Eh?
Kise the office? Mm?
Mikelo no.
Wanyisi, town moro mani osidomix. Osidomix, buti yoka cham, kichimo yoka chichkoni. Osidomix kanyo. Kiluo matinto, igo kona yoka left koni. Idhi yod office, moro kanyo mondikini Jagwanga office. Jagwanga office kanyo.
Makanyo tich mtie.
Kanyo tich mtie moti mora dal. Tich mora mora minyalo timo ntie ye kanyo.
Manyadhi ma yuti.
Minyalo dhimi yuti. En kacha kise donjo. Idhe office. To office kise donjo. Iti monigi milongo niya interview. Inye gima interview en. Kose tim ni interview. Timi imana tich.
Atoto interview
na. No tim ni nango.
An kaka nadhe kacha. Adonjo office. Adonjo office ni pap. Aneno jodongo riedo kanyo mera, omera sote ni kanyo, pimodo ni kanyo, chemo ni kanyo mera, olawache kuwuka woke dhago mera. Tawache ni, omera tuma uyo giminista kusawa uyo gangoni yao. Nawa, achope kachani, prup, topenye mokongo orodha gomera, ni penjania, ni was the best player in the world. Best player in the world, arodho kuomgi ansa.
Iduwako ginango?
At first, it was Pele.
At first
it was Pele. Then second it was Cristiano Ronaldo.
Third.
Then currently now it is Messi. Mano penyo maradi? Penyo mara chien.
Ti yudo ma tich.
Body league most. Ti poko yudo mera.
Awi. Kanyo tinga na eo.
Ochwada penyo mara riyo.
Ongase ita.
Iya nya sacha. Penyo mara riyo. O penya niya. Woodway. Ni where is your luggage? Penyo mara di? Penyo mara riyo. Ati, where is your luggage?
Where is your luggage?
Arodo kwa mgi ansa.
Nadi.
Outside, sir.
Yani ukoni mani.
Outside, sir.
Ukoni mani, where is your luggage?
Where is my luggage? Ago kwa mgi ansa, mera magi stoka. Ago mani, outside, sir.
Tomani ngini titi uwe.
Tokuoma. Omera arwako suti manyilo ne kamacho mera kawote wote tawo
macho mana wana mani ngeni tinyo
omera yelo ya kanyi nyelo ya kanyi
a do sani ngena do chume msie
pesa makoro pesa ana huye huye gimagi pesa luwa kaluang ni
adi
matunga pesa kukora mora mantia pesa
mano wa yudo
apenji unka podubiro.
One was a beer.
Uyudo gini 100%.
Ok, mede, gino 100% med plus moko.
Mede,
gino ayudo.
Ne, an upara, ungan na gimoro matif yao.
Tomane yan gi pesa.
1,500 moro.
Wan gi pesa mo.
An java.
Aya koni, ta duogo chung MC. An president.
Nyasadi.
Jidhi, aicha interview ngato.
Jidhi, ngata chira chira. Jidhi mikuunga be, jidhi mikuunga be.
Bas, hani mikuungu yudu ti.
Bring your file. Young man, what is your name? What's your name, young man?
At first, Pele. Second, Ronaldo. Thirdly, which is currently now, Diego Maradona.
What is wrong with this man? What is wrong with this man?
Man, are you no more?
Outside, sir.
Call another person. Call another person. Hey, how's your file? Yes, your file.
My file?
Oh, I forgot then.
I will teach.
Yes, welcome, young man.
Please have a seat.
No.
I said sit down.
What
are these?
I thought papers.
No.
Young man, I don't know.
If you want to go to your feet, it's dark, it's no barrier, you're poor, man, I'm telling you, you're a pato. Tunggu deh. Mak, mak kejahin lah, mak kejahin. Kok kejahin lah.